Umejawa na rehema, oh Yahweh. Umejawa na rehema, Yesu. Umejawa na rehema. We glorify your name. You're full of mercy.
Yes. Yeah.